Kubekwe ukuthi kushone tisebenti letintsatfu kuletisihlanu lebekathe tigcibetheleke emgodzini wemayini. Letimbili takhona tisesibhedlela.
The proto teams and the mine employees managed to recover 3 bodies of the deceased and 2 employees who survived the injuries.
Ngekuya nge-AMCU labashonile badzabuka eGauteng, eMpumalanga Kapa naseMozambique. Lenyunyana ithi lesigameko sakamuva lesendeke kule mayini sikhombisa ukuthi timpilo nekuphepha kwetisebenti akunakwa kule mayini.
We are very angry and disappointed by the safety standards of Impala and the safety standards across the mining industry in South Africa.
Emaphoyisa akulesifundza athi kude licala lelivuliwe kwanyalo. Kanti nemizamo yokuthola abaphathi bayo le mayini ukuthi baphawule ngalesigameko ayikaphumeleli.